near call a hunter west. Mention no emu ever ye at ye mantem no emu. Na one more 2 idea or 1 more dear, the shady more dear call. A man penny for a chance, I send home bumper one sam so woman swa. A shaw when a dear one sam so a sem. Be a woman with Neddy Jano, Bola pa, one more a tie or horn mono. Send penny for me 2 years and 3 more sons and swore to a yan and can. Any emu and swear, sonny bomb one, man she, I had yet to see 1 more. A behaging to a stress and penny for me 2 semi run, I say, Nedja dear one semi in a brand.
Adwadifobia wɔ Apowa dwom ɛwɔ ahanta atɔyɛ mansim wɔ atɔyɛ mantam do ɛde wɔn ade sredeɛ ɛto mpanyimfo anim se bɔre bi a ɛbɛn wɔn mu ɛwɔ hɔnom no ɛha wɔn adwen paa ɛsan sɛ akɔfa yadeɛ ahodoɔ ɛna sɛdeɛ bɔɔlɔ yi ɛbɔn wɔn ti sɛ wɔte ho a ayɛ na home ho ayɛ den ama wɔn mu ɛnyɛ ɛno nko ntontom nso da bi ada wɔgu wɔn so a wɔwe wɔn mu ɛma wɔnya ɛtiridi yadeɛ ne sɛ nti mpanyimfo ɛmra wɔn nsraban mu. Na sa bole yi omra metun firi hono
bole nti ama wontade bole nti ama wontade first hena de to woto no nyane ne enne nti wa me ya basa nti ya piede ya basa papa ya ogine he ya basa no de obo modern ala ne we to bole ya ama hen
bole no so no se e biba no ka so to ade na ka so containers no sisi wo no akoko ya bro sa ha once ma be sisi wo sisi do ntu on top ne we gen ada ma me biba ho to ta yo wa ne ya sante o pass wo bi nti yan ka fa on ya frame akofa ba o si ha bole ye wo no ya on top no so ja yo wa no no ko otu ka kwata ko to bi nti bro ma ka so wo ya ha nte bola no ya simple info no the simple info papa pa se wo mo tu bola ne ma hen abeta won to wa de ahana yo wo robert mfa mobo sisi no hu na bo hu aba ha na ha ko so apra na ya ko tu egu ho nti ya simple info no ya simple info no aban info se ya bola de wo tu ma hen ne won fa ni pantena no
assembly member owo honom ete sa ensem yi enche mu bi ode to Adom Kasee enim ene se
oyin tu nje mo hedema
e nti tell american ye tu anamon nana ya we ya bona na mane assembly painful so ya mwa ya we ya chocho letters proposals ya dako companies all around in hopeful there I am for hon e so am koh no say once I can ya letter no ogudo wo tu hwa na mon we are believing that the right time or appropriate time be our be respond but so far many a positive result be from the companies as far as the assembly or whatever kakra motu makani.